60% kwijana y'abana mu Burundi ngo bafungura nabi cyane. Mu kiganiro n'amenyesha makuru Faustin Ndikumana mukuru w'ishyirahamwe Parseme asaba leta gukora ibishoboka kugira ngo icyo gitigiri kigabanuke. Hari kuri wa kabiri igenekerezo rya 16 ndamukiza umwaka wa 2019.
Uno musire ingwane yindi tubona nyamukuru ihanze Burundi hanze igihugu nibijanye no gufungura kuko ni ibintu biteye akoba ingene byifashe mu Burundi. Ubwa mbere hoho dufatire ku bana burya umwana niwakwereka ubushobozi igihugu abantu bakuze babafise mu kugira ashobore kubaho neza. Uravye rero iyo hari ubuntu bugeze ko birateye ubwoba kuko maze kufata kubona yuko hafi abana 60% kuba 58% barenga ku ijana b'Abarundi bafungura nabi malnutrition chronique. Imwe kudafungura bikwiye ni ukuvuga mu Burundi abana 60% bafise ingwane yo gufungura kandi chronique abantu batari benshi bakavuga kandi yuko hafi mirongo muri abo nyene hari umuzukije bari muri ya formulo psevere imwe nyene y'ukumererwa nabi cyane. Muri icyo gihe rero mbere bavuga yuko icyo bita seed alert lo seed alert bivuga aho ms bivuga ati alert alert ibintu birakomeye n'igihugu kigeze kuri 40% tuvuga turamenya ibintu. Iyo kigeze kuri 40% AWMS iransa arere tati nyabu mugabo twebwe twegereje 60% hari arere te muri ubu bakaba kandi ko unyi hafi 70% y'abana barundi ba mu mame mu ngo zikene cyane hayicho bita anemia byaje kubura amaraso hagati y'abana hagati ya imyaka 5 kuva 12 base nka 9 mois hagati mu myaka 5 95% sufra anemia normal ise ke ari 5% igipimo cinzara cerekana mu Burundi ko ari cyambere muri Afrika 40% hafi imbere mu kwisi yose kuba kabarundi bose hafi 70% nawo nyene bafise ibazo byo gufungura bikwiye bafise ibazo by'insekirite alimentaire kudafungura nyene bikwiye. Ikindi kandi gikomeye nicyo bita mu gifaransa bita insuffisance calorifique ega naho ufungura iby'amakarori angana gute standard bavuga yuko ari 2100 kilokalori par personne par jour nuvuga amakilokalori 2100 niyo norme accepte mbwa amoyenne umuntu ndi ni 1600 aho rero abaje mu bya bindi bita bya diversité alimentaire kiko kandi kuvuga diversité alimentaire nk'ibyo byasanganya ngaburo byandi mwe twiga byandi mu mubiri n'iki igihe usanga umuntu nyimba heze ibijumu ngo umwimbo w'ibijumu umeze neza umuntu umwana cyangwa umuntu agaca bijya amezi atatu ari ibijumu ngo arindiri hazehera ikindi mugambo ngashobora kuvuga umwimbo ngo warabimeze neza ibyo bijumu abisanga iziki he nicyo bita insuffisance calorifique cyangwa aba yariye kangahe ku munsi ko hemejwe gatatu utavuga ku mwimburiro wama ari hafi 70% deficit ya 30% ingaruka rero ubwa mbere zibonekera hehe ku bana ku bijanye n'ubwenge. Ejo bundi baratweretse serivo y'umwana afungura neza na serivo y'umwana adafungura neza. Umwana afungura neza usanga umengo imitsi yo muri serivo umengo n'amarezo afatanye neza udafungura baratwe usanga umenga amarezo yaracikaguritse cognitive oni ubwenge kwiga kumenya ubwenge fizike gukura hari abana ari n'amari naka 10 ninga ubona atarashikira n'igihagararo kenda muze murakwira mu gihugu guheba amashuri complete iya bando scolaire ifitwa birigaragaza aha bagize imana bwa ati pam iratangira byo kujya niho bananya biye kandi babitangwa niyo pam nyene sisigihugu cyo Burundi sitwe tubitanga uti bagire probleme do santé publique rutavana ko ingwara cyaze kuziza kubera imibiri yacu ashobora kwigwanira neza malaria nyinshi wazitavana ko gusiba gukora kurima ukaja mu bigi mu mihana mu gihugu ugasanga abantu n'imirambi kango twere iki tubabazara ngaha no kubona abafite ngo fata ingingo siko ari imvo za politike ngo ibintu byifashe neza ngo ibintu bimeze neza ibizwi neza ibiharo n'ingingo n'amayindikateri ingene abameze bakabipfukira haguhangana n'ibibazo navyo haguhangana n'ivyo bibazo tukavyemanga ikibazo situation alimenti umuntu wese ashaka kurongora Burundi amenye ko iki kibazo kimuhanga azacemangi agifatire ingingo zikwiye sumba izindi mu bisanzwe intara zisigaye gusumba izindi mu bisanzwe hose bwa mara ntisiribonekeza cyane mugabo intara zikunda kubabura cyane harimo izi zimbo kenshi izi zimbo na hagati mu gihugu hagiye hose usanga ziri nk'abantu benshi za Gitega za Ngozi za Kayanza za Karusi izi ntara usanga zirimo tunaretse kuvuga rero Kibundo yo musanzwe muzi uko yababaye gusumba izindi mugaba muri rusangi icyo kibazo gifashe intara presque zose isinzwe uvuze ati alerte ya alerte dongo na indicateur ya OMS OMS ivuga ati iyo mu gihugu bashitse kuri todoma cyo kuri kya karani kurusa 40% no kuvuga ko icyo gihugu gisa n'igica gihagarika byose cyangwa tuti nyamuna haguruka duhimfashanyo tugire gute ibarerta ati ibara ya mfite ni gurupi mugabo iyo tumaze twa dusa kuri 50% tukabona ko ari gisanzwe urwa se deja gravisi afite ingwara mu Burundi ni gravisi ni no kwetemera ko ibyo bibazo bihari no kutwa tunavyemere we ntuza kumbaza umuti w'ingwara urwawe utarebera ko ifisi iyo ngwara ubu turi muri faze yo kumvisha abantu ko turwaye n'ingwara dufise kandi mu bishyire hejuru tuzimeye tuzemanye ejo muri sinzi nabonye washyize kuri twiti ifoto y'ibitoke byinshi ahantu ariko aravuga yuko umuntu watuma intuze urumva deja se abantu bagishobora kwiyumvira gutyo porodigise y'ibitoke bimwe by'umuntu yimbuye ugatufata ko igihugu cyose urumva deja haracyari ingorane haracyari ingorane donc iyo se dande ni 70 wavuze ati ku bantu bakuze ku bantu bakuze nayo 70% abantu bakuze bose bari muri probleme ntuze ijya insuffisance calorifique ni ku bantu bose donc amakaro ushobora kujya ku munsi baravuga ati amoyenne buri muntu ni 2100 kilokalori ku murundi amoyenne basanze ari 1600 kilokalori urumva niwe nako navuga ati niheze n'ibijumbu n'uwo muntu azogira ibijumbu gusa niyo ngorane inaha mu Burundi harera ibijumbu akarya ibyo bijumbu ngo arindiriye urindiriye ibihari ngo bizava mu ngo mu mpeshi ngo ararindiriye ngo ibigori ngo bizokwera ngo umunaka akabanza agacanangira ishaka mbwira akete mbona zandi mbona bitwara bikuru cyane twari bitwara akete cyane kinona narumiwe ahubwo nanatanga ibi byo kuvanga amakombinizo mwe mubona ngo imikire n'ibikiri bikisihe uraho ahubwo si uko icyeze n'icyo muri uwo mwanya ankore turi kwaragira igihe n'abanyagihugu ruguru cyane arinda kuja ku isoko kugira asome ibindi kuja ku isoko atwara iki ko byose niko turabyiyobagiza umuntu afise abana umuntu afise bavuga todo fecondité mu Burundi ni 6 enfants par femme fata umuntu waruguru wo arufise abana batandatu ushire mugabo 7 8 banzura be consommation kugira ishora gukera kugira kwiza yo makaro kiro karori urabe ibyo kenegwa kuri ugo rugo fata urugo rw'abana batatu urugiro gukenera abana baje mu gitondo baje kwishura bafu bafata ka bagaruke sa sita bafungwe nange mufungure no mwijoro urayi ufitegeza kwa wateretse kuma ku isahani ufuge nuzuragira market ra none abana bagiye kwishura bagataha bagasanga mbira nta kiriho ndabyo bagize gute ntibasubirayo irutorite parentale kigabanuka uri muvyeyi usa kuzura uraharisera umwana utagishobora kumuha byangoma ngo ubugabure ntuzubira l'autorité parentale se frite ko nuva ubushobozi bw'umuvyeyi ku mwana bugenda butakara umwana akasaba ati reka rero ahubwo nzinduke ahubwo nje kwikorera imizigo ku isoko ndonka yo kurya ndonka yo kugira gute abana amashuri agashaka ati turahevye ubugize imana rero yapama akabisanga ngaho nabonye ngo tusanga ntabwo nishura gusigibuka anze gusa ko kwishura giye aca kujya saa sita abana baje kisho kwishura mwibuka iki turarya saa sita et pour ta kera twebwe à notre époque ndavyibuka hariho missions tukiri muri primaire muri za 70 n'ibindi hariho verification k'abana baje bafise impamba umwana wese ava kure a 32 kilometre azafise impamba amutekera bavye ya sasi jo wasanga ziparetse ku madirisha zitonze zazuzuye kabisa kandi bakaza kuverisha impamba iri hehe impamba iri hehe ukazabona abana saa sita aba hafi dutashe abantu ukazabona bari kubita ikirigara nyine kijya bacanwa bagira gute baca abana yabiga izo mpamba zagiye